Come on, let's do this. Everyone, put your hands together like this. Come on. He loves you. Come on. Kenny.
Ebona wangu nitakuimbia. Ebona wangu nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia. Wakati ningali na pumuzi nitakuimbia.